continuing on with DOS, D-O-S, Day of Salsa. So I started this today for Aqua, and then I turned it into a land routine. I'm going to try and record the land routine in my pajamas. Okay then. Let's do this.
Acuyuye, 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 Acuyuye,